Turi kumunsi wa kabiri genekezo rya 2027 gitugutu mwaka 2020 inshuti namwe bakunzi ba television Renaissance turabaha ikaze murano makuru twabateguriye agizwe ahanini na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Rusansuma rw'abakozi ba leta y'u Burundi rwaratangujwe ku munsi w'ejo wa mbere mu bibazo 190 bategerezwa kwishura bimwe muri byo birateye umutima uhagaze abatavuga rumwe na leta nk'abo muri Sefora rusha murakurikira murano makuru icye cy'urongo y'ugo runani. Umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha Abarundi CVR urasabwa gukora atahuhengamiye kugira baremeshe imitima y'Abarundi bose ni icifuzo cwabuze se ahitanywe n'ugwimo go mu 1972 mu bumanuko bw'u Burundi murabikurikira murano makuru. Ishyirahamwe Focode ryandikiye abakuru b'ibihugu byo muri aka karere hamwe n'ishyirahamwe ONU Focode isaba ko leta y'u Burundi yosubira gufata inzira y'ibiganiro ikaze mu idonido y'ano makuru. Ndasubiye kwa ikaze murano makuru leta y'u Burundi yaratanguje rusansuma rw'abakozi bayo kuva ku munsi wa mbere abo bakozi bagategerezwa kwishura ku bibazo 190 ariko rero hari ibibazo biteye amakenga batari bake harimwo abatavuga rumwe na leta hakarorero n'urunani sefo harusha bavuga ko ari ibibazo atakindi bigamije atari gucanishamo abarundi nk'ikibazo kijanye n'ubwoko rwigemera Jean Bosco n'icegera c'uburongoye sefo harusha.
Leta irazi abakozi ikoresha irazi ibiri mu madosiye yabo hariho wundi mugwi ibibazo babazwa mugabo ugasanga ni bibazo bijanye n'ubuzima bwabo atawukwiye kubinjirira muri ubwo buzima kandi bigatera amakenga kucobo babariko bagamije mu byo bababaza kuko nk'ukubaza umuntu numero ya telefone yiwe yo ku kazi ubwoko bwa telefone aho yavukiye ahaba abavyeyi biwe yene bitwa ico bakora nibindi hanyuma ukaja ku bwoko ngo ubwoko bwiwe nubuhe ivyo byose biteye amakenga mu gihe tuzi yuko iyo leta iba iriko yigisha ugwanko kubiba ugwanko hagati y'abanyagihugu igafata mbere muri abanyagihugu ikabacama imigwi minini ya ibiri ari abanyagihugu bafatwa yuko ari abanyagihugu abo bita ngo abenegihugu mbere y'iryo jambo abanyagihugu menga ntigifize n'ikibanza mu Kirundi abenegihugu n'abandi bafata ko ari abantu umenga n'abanyamahanga ivyo byose biteye amakenga cane cane ko biba biriko byigwa na leta yarijejwe kukingira bose
none ko leta nyene ivuga yuko nk'ivyo bijanye n'ubwoko ifatira ku byanditswe mu masezerano ya Arusha namwe mukaba ari cyo mugwanira nimumva yuko muri icyo gihe none bo bariko bakora neza ibitegekanijwe n'abategeko
wo kubesha ko ayo masezerano y'Arusha nta kibanza agifise mbere nabo nyene barivuguruza mu byo bariko barigisha kuko bariko barigisha muratse ko amasezerano y'Arusha aha ikibanza abarundi bose mu kubana mu mutekano ntangere mu kuronka ubuzi ku bice bitegekanijwe n'ayo masezerano ariko ivyo byose barabishenye barabisenyuye rero kuvuga ngo bariko bakurikiza amategeko y'Arusha amasezerano y'Arusha ni kinyoma cyambaye ubusa kuko nta masezerano y'Arusha ari muri bo mbere barabigaragaza haba mu byo bigisha canke mu byo bavuga haba nivyo twagiye turabona muri iyi myaka itanu iheze amasezerano y'Arusha nta kibanza ifise mu ntwaro y'uno munsi mu gihugu cy'u Burundi
rwigemera Jean Bosco icegera c'uburongo y'urunani sefo harusha umuti wonyene ngushobora gutuma mu Burundi hagaruka amahoro uzova mu biganiro biburikiyemo bose bikavugwa no mushingwa manza Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru w'ishiramwe Fokode ikaba iri mu mashiramwe arenga 15 yandikiye abakuru b'ibihugu by'akarere n'ishiramwe ONU kugira abagondoze leta y'u Burundi gusubira kugurura ibiganiro
iki cyatumye nyamukwanikotete ubutambere uko uwo muryango ari umuryango wiyemeje gusimbataza amahoro n'umutekano mu buraho karere ka Afrika Burundi bukaba ari igihugu kimwe bigize uwo muryango cya kabiri abakuru b'ibihugu basanzwe n'umunsi bakirongoye ivyo bihugu abatari bake n'abantu bakurikiranye ibibazo ku Burundi cyane cyane igihe Burundi bwashika ku isezerano y'amahoro n'umutekano n'ubundi yo mu 2002 ikindi rero cyatumye nyamukuru havuga n'abandikira ni izinjyane za politike n'ububube gito bw'umugambi utwara wataye u Burundi mu kaga 2015 bigatuma uno munsi hari abarundi batari bakavuza igihugu hari abarundi bishwe hari abarundi bavundiye mu mabohero y'u Burundi kubera batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi izinjyane zatumye hari abarundi batari bake banyuruzwa abandi bagapotezwa mu buryo butandukanye tubabwira yuko ufatiye kuri ibi by'abagwanyi b'umuharede tabara bafatiwe mu gihugu cy'u Rwanda tubibutsa yuko igihe cyose ubutegetsi bw'abahari ntibugombe gutora umuti w'ibibazo bihari kuva 2015 ejo shanke cy'ubundi bisoba ari bisanzwe ko haboneka n'iyindi mitwe yifuza guca mu nzira z'intambara kugira ngo ijwi ryabo rishobore kumvikana ariko abakuru b'ibihugu bokora ibishoboka byose ngo bagondoze leta ya CNDD-FDD ihari kuva 2005 bemere abarundi baje mu biganiro iby'uko bavugana ko bagenda barafata abagwanyi b'abarundi canke abandi bahubanye umutekano twibaza ibyo birafasha mu kuzana umutekano mu bijanye n'u Burundi umuturama wonyine uzova mu biganiro kugira ngo abarundi basubire bicare hamwe barabe ingorane zabaye 2015 n'izakurikiye bikazotuma n'umunsi atamuwundi ashobora kwicwa kubera yo batafise ibyumviro bya politiki bikundwa n'abatwara
Maître Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Fokode igikorwa c'umugwi CVR ujejwe kumenya ukuri n'ukunywanisha abarundi gishobora gusubira kujyanisha abarundi bapfa ubwoko kubona uwo mugwi witirira ibisigarira vy'amagufa ubwoko bw'abahutu gusa muri komine ya Nyanzarake ngo bisa nko gushinyagurira abatutsi bagandagwe muri iyo komine Macedonius rw'amashuri imvukira yo mu ntara ya Bururi yemeza ko yaba se wiwe bayinarume eka n'izindi ncuti bagandaguriwe muri iyo komine mu gwimo ubwo mu 1972 agasaba umugwi sever gukora ataho uhengamiye mu ntumbero yo kwizeza abarundi na cane cane ababuza babo
uriya mushinga nahe ndayicariye Claver ariwe mukuru wa sever nibaza ko ibyarekara kwa televizion nibaza ko nyene yahemukiye na leta mbyeyi kumva ko avuga yuko ashira ubwoko imbere avuga ko abahutu aribo bapfuye 2002 gusa kandi murajya amagufa y'Inyanza harimo amagufa ya data amagufa ya bamarume amagufa ivuga izose amagufa ya y'icuti za mama babyarawe je numba yo kuri ya muntu uje mushinga ntare cyere Claver ndayicariye ahubwo arika arakokeza inzango kugira zikomeze z'abahutu n'abatutsi je navuga yuko uje muntu ivyerekara ko atari byo kandi cyo twumusaba nuko aje amagufa yabonye Nyanza harimo amagufa y'umubyeyi wanje n'umubyeyi wa mama yo yabika kushaka tuzo mwene umuntu bizoshoboka akaronka abahinga baje gupima bakaraba ko amagufa y'ibisigarira ari ababyeyi bacu ari abahutu ari abatwa ari abatutsi twese umuntu agashira umwikomo agahamba akaganduka twebwe tubona ko severe itosa fata uruhande rimwe bw'ubwoko bumwe nk'uko abarundi harimo abatwa harimo abatutsi harimo abahutu twovuga ko yoba nk'umubyeyi wa bose nk'uko leta mbyeyi ya nyakubahwa ndayishimiye yumva ko leta mbyeyi dushaka umuntu wimvuga kora ahubwo tubona twebwe iriya severe ahubwo mbone pe n'uguhinduka hakaza abantu bavugisha ukuri kuko bizomugora uriya mugabo kugira yisubiye mu ijambo yatangwe kuva ko ayavuze ko ari abahutu gusanyuma se bavuga ati narihenze hakandi urazi ko abarundi benshi kandi nanje ndimwo biragoye kuvuga ngo narihenze ngo mbabarira ahubwo yari akwiye gusaba imbabazi twebwe imfubyi z'ubwoko bwose na cyane cyane izo yasize inyuma ari iz'abatwari z'abatutsi kuko yafashe amagufa yacu akayitira ubwo amagufa y'abahutu n'abatutsi n'abatwa akayitira ubwoko bumwe
ikiganiro cyose mukaba muzogikurikira ku mbuga za televiziyo Renaissance mu minsi mike iri imbere kuri uyu wa kabiri Felicien Kabuga yaraye ijoro ryiwe rya kabiri mu ibohero rya sentare mpuzamakungu girahe Isheveningen wo azwi nk'umugwizatunga w'umunyarwanda azotegerezwa kuguma ahiherereye mu kiringo cy'iminsi cumi imbere y'uko arenguka imbere ya sentare ahazoburana avuga ko yemera canke ahakana icaha c'ihonyabwoko n'ivyaha vy'agahomerabunwa yagirizwa wini nkuru nziza
Kuva hashikiye mwibohero Isheveningen yashizwe ukwa wenyene Felicien Kabuga yari kujanwa Iarusha ahahoze hakorera igisata ca sentare muza makungu mana vyaha cakurikirana abakoze honyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda ariko inyuma yaho abamuburanira babisabiye bashigikiwe n'umushikiriza manza umucamanza yaciye afata ingingo yuko abanza gucirahe kugira agirigwe ibipimo vyo kwa muganga kugira bemeze ko yoshobora gushika Iarusha n'ahamagara yaramukitse bakaraba kandi ko muri iki gihe cikiza ca COVID n'icenda vyoshoboka umucamanza akabatamenyesheje ikiringo Felicien Kabuga azomara aho mu ibohero girahe umushikiriza manza akaba yaramenyesheje ko urubanza rutazotangura imbere ya mezi menshi tubibutse ko Felicien Kabuga yari yafashwe hagati mu kwezi kwa gatanu inyuma yaho yaramaze imyaka 26 abundabunda akaba yagirizwa ihonyabwoko n'ivyaha vy'agahomerabunwa vyakozwe mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 mu mpera z'ukwezi kwa nyakanga igisata ca gasambu Ramanza cari cemeje ihagarikwa rya Felicien Kabuga congera kiremeza ko yorongikwa muri sentare yari jejwe gucira imanza abakoze honyabwoko mu Rwanda byashinzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU TPIR ryugawe kuva mu mwaka w'2014 ico gisata gifise amashami abiri rimwe mu gihugu ca Tanzania irindi mu gihugu c'u Burundi Felicien Kabuga yagirizwa uruhara yagize mu guha uburyo n'ibikoresho umuhari w'interahamwe wakoze honyabwoko mu Rwanda amakuru ava ku rubugangurukana bumenye rwa New Times yemeza ko ibiro vy'igipolisi ca Interpol mu gihugu c'u Buholandi vyahagaritse Joseph Mugenzi umunyarwanda w'imyaka 71 yagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda mwomenya ko u Rwanda rwasavye ko uwo Joseph Mugenzi yotahukanwa kugira ngo aburanishwe mu gihugu ciwe igihugu c'u Buholandi cari kimaze gutahukana abagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko bahagaritswe muri ico gihugu nyene
Arakoze wini nkuru nziza abarundi bari bitabiriye ibikorwa byatunganijwe n'ikigo Iriba byo gutsimbataza umuco nyarwanda w'imbere y'abakoloni mu gisagara cya Kigali bavuga ko bahakuye ishaka nabone ryo gukomeza umuco wabo muheto Jean Darcy asanzwe akora ibishushanyo birata Burundi akavuga ko ibyo bikorwa byamuberengira kamaro Jean Darcy akavuga ko kuba ari mu buhungiro bitamutumye areka gukunda karanga ku Burundi kuko nivyo byo gushushanya ibi hayagize Burundi yabitanguriye mu buhungiro
mu Burundi sinabikora nko kuvuga ati numwuga ariko nabikora nko kwinezereza kandi naho nyene sinigeze nkoresha amarangi n'umunsi warimwe nakoresha ikaramu na crayon byonyene ni byo nakoresha mu nyuma ni by'amarangi byo natanga gukorera ngeze ha mu Rwanda
ngo tubwicatumye umbo bikora mu Rwanda bo bigira nk'ukora nk'umwuga
mu Rwanda icyo gihe nuko nta kazi kari gahari nta kazi nari mfise numva bavuga yuko ari ahantu hari formasiyo iri kwiraba yo kwigisha nyine formasiyo yo kwigisha ibijanye no gucapa rero ndavuga ati kubera ikintu nja kubyiga nkara uko bakoresha amarangi kose bige nkoresha amangi senze ningira bana yakoresha kuko sinigeze nja mu ishuri yo kwigira ibyo gucapa ko nari ndayibura cyandagenda nja kuyandikisha ariko nsanga ibanza byaruzuye bambwe nsige nimero bazompamagara pamagaye nyuma y'ukwezi tagenda ndakora nyine ba meza atana arahera hanyuma mbona kutanga kuzana bikora uko nyene capo tuntu duto tugurisha
iki giteramo batunganije ngaha cukura abangena umuco two garukana ku muco twamanye kera imbere yuko bazungu badukoloniza urabona hari ico cagufashije
ego jewe cyamfashije cyane kuko icambere cyo kimpa kwiga no kwiga ingene ba ukungene bazogera bon ukungene natwe two fata inyigisho kuri bo kungene bari koragerageza kuko bari koragerageza nabo kwiga ukungene ba kera bari babayeho uko bari bitwara bakamenya nibyari bigize u Rwanda kera imbere y'abakoloni natwe itwaye dukwiye nko gukora nkuko kuko natwe ariho byinshi navuga yuko leta z'abakoloni za igihe ziza hari byinshi byatumye bivaho
reka kubona uri kure igihugu cawe utari mu Burundi nibituma tuvuguta wibagira umuco w'ikirundi wumva utakiri mu byo mu Burundi cyane
hari umugani baca bavuga ngo nta wanka konka nyina ngo gwaye amahere kuko sinovuga ngo nikubera ibiri hariya ngono cananka mu Burundi urenda bukunda ndabukunda ariko ntaco bitwaye naho ndi naho nyene ndahari kandi numana ndo murundi ibiho byose
muheto Jean Darcy yaganiriye na mugenzi wacu Bigirin Davi Thierry aha ni naho makuru twabateguriye agarukiye tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye n'abagenzanje bamfashije kuyatororokanya naho ubutaha.